It's a blessing kujenga family ni sumu kwetu ni nikupeleke Mpumalanga na hisi njozi nipo na ye bango tu jozi pingo na ye hakuna chozi nikiwa na ye vile tulipatana na ye ni kweli tumeshibana na ye. So tragic, yo, that's it.